Orain. Sabangena ke ban. Makhelwane ngikhuluma ka abana bangane bangidlela umona. Abona ngoba ngiyaphakama. Bafuna ukungibona ngwile. Ngikho ukuthi abazi ukuthi umdala ukhona. Yena uzoba vimi. Uzoba vimi. Sinze futhi. Makhelwane ngikhuluma ka abana bangane bangidlela umona. Abona ukuthi ngiyaphakama. Bafuna ukungibona ngwile. Ngikho abazi ukuthi umdala ukhona. Yena uzoba vimi. Alright, uzoba vimi. Asi asambe kokugcina. Jealous. Papeti jealous. Jealous. Papeti jealous. Jealous. Papeti jealous. Asi khona ukwenzakala. Okay. Ekade bangivalela ngaphandle. Manje sebangifuna ngifile. Every time baba ngibona ukuthi ngiyaphakama bangifuna ngwini. Ngifuna ngwile. Jealous. Jealous. Papeti jealous. Jealous.
Mona, I'm strong. Oh, no, I'm done.